Sanibona sithandwa zami. Namhlanje ngizokhuluma ngokuphoxeka ku-relationship disappointment. Iningi lethu singena kuma-relationship ngoba vela sizitshela ukuthi le-relationship izoba impendulo zalo lonke uthando, yonke into engangiyifisa. Usukunalama-hopes ukuthi lo muntu uzoba ilento oyifisayo nanomuntu omfisayo. Kodwa iqiniso kuba yiloku. Ekugcineni uma nje ukwi-relationship uzophoxeka. So kuhle ukuthi lento uyimukele from ekuqaleni ngoba kuyakusiza lokho ukuthi number one ungabi nama expectations kakhulu because iqiniso ukuthi nobody is perfect. Akekho umuntu ozoba yiyona yonke into oyidingayo. Ngoba asifani, sinama background angafani, sinezidingo ezingafani, ezocansi izidingo emotionally, sithanda izinto ezingafani. So somewhere along the line, khona lokuzoqhuzukeka khona, nigcine ningazwani nomuntu wakho. So ungakwenzi lokho ukuthi kube yinto ezokudidisa, futhi ikwenze ubona ngathi le relationship okuyona isiyonakele ngenxa yokuthi upho. Manje yini into ebanga abantu ukuthi baphoxeke kuma relationship? Well, mhlambe obvious ukuthi uthando aliboni. Ekuqaleni uthi ungena uthandana nomuntu umbona ukuthi eish nansi lensizwe noma nansi lentombi eyisitshava ubona ngathi uphelele uyona yonke into edingayo. Nento is wrong kuyena. Ungazibonisisi kahle ukuthi hayi kuzodlula noma into encane noma umuntu umbona ukuthi hey lo muntu hlale ngicheka nje akufuna ngibone ukuthi ngikuphi ubona ngathi ukuthanda kakhulu nesikhwele sakhe mesaqala kube isikhwele is right uzwa ngathi hey ingoba uyangithanda but kuthi lokushintsha khona isikhathi uyizo lento ukuthi hayi cha impilweni akuyona into engiyithandayo le. Uyabona ukuthi yena nesikhwele sakhe bengithi uthando kanti useyangicontrola. Mhlambe nalobuvila bakhe akugona ukuthi uyivila nje uyixebe futhi. So lezo zinto kusuke kuyizinto thina esizidalile sa expect ukuthi lo muntu ngimbeke la uyilento. Uma lo muntu engasabi lento oyidingayo kusuke uwe uphoxekile. Suyakhohlwa indima nawe oyidlalile ekutheni wena qala oqale waba nama expectations nezifiso zokuthi lo muntu uyilento nokuthi abe ilento ungakamniki chance ukuthi azifundise yena afundise wena ukuthi ubani kule relationship. Now ziningi inhlobo zokuba disappointed ku relationship. Kwesinye isikhathi uba disappointed financially. Indaba zemali uma ngakhulunywanga kahle ekuqaleni saqala i-relationship uthola kunama expectations khona expect ukuthi uzomenzela ukuthi khona expectayo ukuthi sizohlanganisa izimali zethu kuthi mase kuyi-relationship umunye uthaya ngimazi ukuthi uyenzani imali yakhe njalo njalo because akhulunywanga ekuqaleni. So imali yenye yezinto eziphoqayo ku-relationship. Kwa wena uthola ukuthi mhlamba ushongo kumuntu uzothandana naye ukuthi eyilalela ngiyayithanda imali yakho. Ubona uthe akanginika ungoqo suba phoxeka wena so judge relationship ngento ozibekele wena yona eningazange nivumelane naye lo muntu ngayo. Of course abantu baphoxeka ngocansi. Ucansini ke umuntu uthe kubuka akubona ukuthi ish nansi le guy ubheka ingalo zakhe uma ubheke le girl nama hips akhe nokuma kwakhe kusho ukuthi nje umdavazo wakhe uzoba unje uthi usufika kuyena. Kuyini into leyo expectation nayo wena osuke uzifakele yona leyo expectation. Sometimes akugona nje eqaleni kocansi ngoba ucansi liyakwazi ukushintsha futhi uyakwazi ukuthi umuntu wakho umfundise wena ukuthi this is what I like, this is what I want us to do. Asenze kanje mhlawumbe uvulekile asenze ama exercises asiminqe senzeni and all the different types. But sometimes kuba ukushintsha nokomzimba. Umuntu uyashintsha umzimba wakhe ngoba usetetile. Umuntu uyashintsha umzimba wakhe ngesikhathi emithi. Umuntu uyashintsha umzimba wakhe ngoba egula kunamaphilisi adlayo. Umuntu uyashintsha umzimba wakhe ngoba mhlawumpe uluze iweight or ugene iweight. Zonke lezo zinto ziyakwazi ukucreate i-disappointment thizeni ngokocansi kwi-relationship if ukuthi anikhulumi nobabili kuze lezi zinto nama insecurities enu niwabekele ngaphandle. Ezinye izathu ezenza abantu baphoxeke ezomndeni. Mndenini uthola ukuthi khona nengane khona no ex khona ono mother in law abazali nabo nendime abazidlala ku relationship if ningayikhulumanga kugcina kuba inkinga. I've had patients me nothola ukuthi athi nje ngithanda yonke into ngayo kodwa nje hayi uma wakhe nangendlela uma wakhe umbusa ambusa ngayo meke nje uma wakhe wathi 1 usethe yena 10. So zonke lezo zinto kanti umfana kuyena umama uyona yonke into ngoba ethi hey ngakhula kanzima ngikhuliswa uma zonke lezo zinto azikhulunywanga kwanama expectations ukuthi wena uzothi mase umakoti wena uzonakekela umama uthathe responsibility for umama njalo njalo kanti anikhulumanga sokuba nokuphoxeka futhi nezinganeni futhi izingane ozala ngaphandle nozala ngaphakathi sometimes khona obona ukuthi ingane yalekhaya uyidodosa kakhulu or mhlawumbe ingane yakho uyidodosa kakhulu zonke lezo zinto ziyakwazi ukuthi zakhe ama disappointment kuma relationship uthola ukuthi umuntu usenokuphoxeka. Now abantu abafani kodwa ukuphoxeka okuyikona okudume kakhulu abantu abakhala ngako ukuchitha or ukuchithelwa. Now mina ngihlale ngithi ukuchitha akukona inkinga, kusuke kunenkinga eyakhe ukuthi kube nokuchitha. And kubalekile ukuthi sikwazi lokho ngoba egcineni ungazigcina uzonda umuntu uthi lo muntu ubad kanti awusazi isizathu esimenze ukuthi enze njalo. Kwa wena mhlawumbe umuntu ochithayo kufanele wazi ukuthi yini le ekwenza ukuthi uchithe. Mhlawumbe uchitha because uborekile nje. Mhlawumbe uchitha because kunezidingo ezithize zakho zocansi okuyikuthi awuzitholi kahle la kulomuntu. Angikhakhulume ngobumnandi. Yebo kubumnandi mhlawumbe kodwa wonke umuntu uma enza ucansi kusuke kunesidingo esithize afuna sifezeke not emzimbeni but also imizwa. Omunye umuntu uthi menze ucansi athi ishi yazi mengenze ucansi ngifuna ukufila safe menginalowa umuntu ngifila safe ngifila protected ngifila loved ngifila angathi nje ngiyona yonke into kuyena. Omunye athi ngifuna mina ukufila abused ngifuna ukufila like I'm in power. Omunye ngifuna ukufila ngathi I'm in charge. So wonke umuntu uma enza ucansi kune feeling afuna ukuyifila. Mazi upartner wakho yini ifeeling adinga ukuyifila ocansini but qala zazi wena yini le feeling ofuna ukuthi wena uma sowenza ucansi uneliseke ngayo ngaphakathi kwena ngoba leyo feeling iyona feeling engasikwenza ukuthi uma ungayitholi kulomuntu lo othandana naye uhambe usuyothola kuminye umuntu kanti sulahlo khona ngokungekho.